Safiri naelekea mbinguni, mimi nitaondoka, kazi yangu ikisha nitaondoka mimi.
Bakunzi ba Morning Online TV iyi ni yanzo ngira murabibona bimetse neza cyane mwarakoze n'umujyango uranezerewe cyane na abantu umunani hariho ahandi hagisigaye kugira ngo bafunge bashobore kwafunga byose birogenda neza abari ko baradukurikirana mwese yego twateye akamo uzogira icya aronse ashobore gushigikira uno mujyango imana ibahezagire cyane Morning Online TV n'abakunzi ba GM Foundation eka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana twizere ko mukomeye aho muri hose twizere ko mwama muri ko muradukurikirana uko bukeye uko bwije murazi ko nifate microphone za GM Foundation mbafise amakuru adasanzwe mbafise amakuru atagabanije hanyuma tukaba uno munsi uri hejuru twagendeye urugo uno mumama ngahangira murabumubona afise n'utwana duto duto ngaha ubwa mbere rero reka tumuramutse turakura mu kije mama
yambo
hanyuma akazina kawe kuba ariko baradukurikirana
nitwa Shimaye Francine
sawa Francine hanyuma na mahoro
na mahoro
ego hanyuma ndabibutse ubu ni wa mu mama abatari bake tweretse inzo yari yamuguye ko ariko ubu akaba ari mu nyubakwa fise n'amabati ngira mu cyamuvyibuka abama bari ko baradukurikirana hanyuma tukaba twari twuje kumuraba by'ukuri to making a sure yuko ivyo twarungitse yabibonye nibindi nkuko muvyibonera reka rero tugukeze ndabona uno munsi ufise akabiri keza n'abana turabona bakomeye hanyuma twari dushitse ngaha kugira ngo tubaramutse GM Foundation ibaramutse mbega hano mu rugo na mahoro
yego na mahoro turasima
hanyuma mu minsi iheze inzu yari yarabaguye ko ariko ubu umukaba muba mu nzu mbega byagenze gute hanyuma ubu umwiyumva gute
nkore kumva kanyamuneza kese Yesu nabahezagira aho mwakuye turuserezaho kubasengera n'ukuri kugira ngo Imana ibaze imbere muze mwongere mukura handi kirya gikorwa mwakoze ntigiherera hanyene n'ahandi muze muragikora n'ukuri mwakoze igikorwa cyiza atakono ushobora kubivuga Yesu nabahezagire ariko rero haracyariho n'akandi nyene ntiturafunga neza amatafari ariko n'ukuri turabishimira Imana kubwo uburyo bw'amatafari yabaye yo kugura gusa mahera cyaradukeye hana ntiharafunikwa neza ngo bimere neza ariko ko turonka aho tukika umusaya twavuye mu nzu yo gukota twari twababaye n'ukuri turashimira Imana kweri ego mwarakoze
ego hanyuma ego Imana iguha umugisha cyane hanyuma no kuvuga Imana irashobora byose iyo wizeye Imana Imana ntacyo inanigwa nuko rero hanyuma none wo babwira iki abariko baragukurikirana mwa kano kanya bariko baragukurikiranya na wo babwira iki
turizaho kubasimira kweri n'akanyamuneza kese kuko n'abana baranezerewe kweri kuko bari batuntuye yego basaba kugira ngo mugirire neza bose nk'uko bibiliya ibivuga kweri twarabasimiye kweri dukenguruka na n'ubu ntimutenzure kuko ibihaze biracyari byiza kuko iyo umuntu ahuye n'ikibazo n'icyago murabona ko nino n'imvura yateye tuka samburirwa n'imirima byose bigapfa ziheza kweri ntamareho igikorwa cy'imana muruziritseho kukibandanya Yesu azokibahembera
sawa bakunzi ba Morning Online TV ngira mwabonye twagenze urugendo rurerure cyane n'ahantu hagoye n'ahantu hatoroshye ariko kandi twariyemeje ko tuzoza turabazanira amakuru agezweho amakuru agezweho ari on top turemera tugafata urugendo rurerure kugira ngo tubazanire amakuru ubu ni wa mama mwagurira amabati ubu akaba ari mu nzu iyi ni ya famiye iyi ni ya famiye hanyuma rero mwakano kanya ijambo rya nyuma wabwira bariko baragukurikirana rya nyuma
ijambo rya mbere ni uko nabashimira hama mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza hama rero icyo twavuganye natwo ngira ngo muracyatsibuka ngira muracyagisengera turarindiriye inyishu ndababwiye yuko ari amahoro n'ukuri baze badusengere kandi igikorwa bakoze n'ukuri ntigiherere hanyene kuko hariho ikindi kintu twari twasabye hama niyo Imana yabaze imbere baze bakiduziseko abana bari basabye akarago n'uduhuzi two kwifuka yego n'utwambo two mu nzu
akarago n'impuzu zo kwifuka na akarago impuzu zo kwifuka n'utwombo two mu nzu bakunzi ba Good Morning Online TV GM Foundation ngira mwavyumvise hanyuma GM Foundation ntiyaje uko nyene hariho yaje ikuzaniye agakemanyi reka tugagushikirize hanyuma umushinga ntahe wawe niyaza muraza kumuduhera ino mpuzu niyaza muze kumuduhera hanyuma nawe ngaha hari abagira neza bakoze neza ibi ni kwawe ni kwawe hanyuma hano n'iyindi kandi iyi ni kwawe n'agatambara ko mu mutwe ngira murakabona zo kwifuka bigende neza sawa nuko hanyuma abakunzi ba Good Morning Online TV ngira murabibona buri kintu cyose tugikora ku mugaragaro abakoze ibi Imana ibahezagire cyane hanyuma mwavuze ko mukeneye utwombo amatafari adafunze n'utundi tuntu reka turafise gito twaje tuzananye ubwo rero ngira kizobafasha canke muzokongereza nuko kize kibafashe muzikize kibafashe mama mutubagoye ngaha turazi bagoye ni byinshi ariko kize kibafashe kivuye ku mukunzi uko kingana kose mu cakire hanyuma imbere yaho turangiza tugiye kurangiza uwo babwira iki abakoze ibi uwo babwira iki
nokuru kana amye mvuga ko bize ya mbere y'amabati nokuri no buzewe ntaho ndohera mu gusima nokuri numva umenga no hava ntumira n'umuryango bakamfaza gusima no gukenguruka kubera mu mama mumenye ibyo nkenye mukama mumenye atagahuzu kaheze harageza aho tumuha kandi nokuri aho ndaringeze ntako numva no bazimira iteka mu nteye nokuri muranteye iteka atako ndosobora kuvuga nokuri ezene ngo ntako ndo bazimira nokuri Imana yo mwizuru nibahezagire rusirizeho kubongereza uburonde rero aho mwakuye nokuri muze mwame mukuraho Yesu aza bazigame hama nokuri ndangize ndabazimira nayo kenguruka gozi gozi numva umenga sinza aho ndohera naho nohereza nokuri kigikorwa mubandanye kugikora Yesu ni wazo kibahembera nta mwana w'umuntu yo bahembera nokuri bikorwa mukora Yesu nabasezagire nokuri ndagezeza umunezero bayo mwinshi numva navuga byinshi Tizi nkarambarara Yesu nabahezagire kweri nshimira n'abakwigoye bakemera bagafata imisozi bakaduga bamanuka n'ahantu hagoye ni mwibara barahateye nubwo bariko bemeye baramera nka bihebye nyene baraza nokuri ntako ndobazimira n'abene Imana nibahezagire Yesu nabahezagire nibyo
Sawa abakunzi ba Good Morning Online TV canke GM Foundation ngira mwavyumvise ico uno umumama avuze Imani bahezagire cyane abantu bariko bitaho abandi big up san hanyuma buri kintu cyose tugikorera ku mugaragara kugira ngo wari wese akibone uno umumama arabashimira cyane byukuri twagenze urugendo runini cyane mu misozi twaduze twaciye mu mashamba twagize gute ariko mpaka twamushikiriye ntacyo tudashoboye iyo mudutumye turabikora nuko Imani bahezagire cyane wewe utaragira subscription na comment ubikore kugira ngo uzozura ronka amakuru agezweho amakuru ari on top hanyuma abandi muze kuba turamukiriza umutama nabandi bose muze kubaramutsa hanyuma avuze ufise abana bangahe
batandatu
bangahe
batandatu
n'uyu ni gwawe
ego
akazina kiwe
banga cy'Imana zera
ehe uriya nawe
irantwengezeje nite
amazina meza ingo ngaha namwe naba ni gwawe ingo Uyu nawe Vuga izina ryawe
Zebikora Jerupe
Vuga cyane
Zebikora Jerupe
Aha izobikora Jerupe nawe
Ndadukunda generoza
Raba hariya ira inde
Ndadukunda generoza
Bakunzi ba Good Morning Online TV ngira murabona ko kajyohewe cyane kano kana hanyuma nawe Ingo Ingo Eh nawe witwa nde?
Ne mka ku masezerano Jean-Pierre.
Akazina keza cyane. Hanyuma nawe?
Ne wa Jovan.
Okay, Jovan ni ubuzina bwiza cyane. Hanyuma turabike banuye bakunzi ba GM Foundation. Reka tubike banure. Naho ubutaha tugomba dusubiriyo twavuye mwabonye ko twafashe urugendo rurerure. Aha tuza gutaha, tuza gushika mu ijoro. Ariko kandi turabikora. Imana ibahezagire cyane. Ciao ciao.
Sawa none rero ehe. Usigare.